Siphele sekwamkele kunqaphambili uSABC1 usahleli nathi kwiKids News. Kwintsuku nje ezimbalwa umnyantala wefilimu wabantwana Kids Film Festival ngelamangesi sizokube ubonisa ngemiboniso bhanyabhanya yamva nje eyenziwe ngabaqhulunqi befilimu baseMzantsi Afrika.